mga utia wai Toki wana mune Matu si mingi fulu kujiswa wai Nando mana Mwenye jiji hili umeingia Umesha kuwa wale Tandika kiko hote wana kujua
Umekosa nini kule Umekuja kujiza lilisha ma
Tambu wa mgini shule Na hili mjiji na down mama Ayo, 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 ayo
Fabrice Records.